Hit me hard when I find I don't make a man, no. You grew smaller to me that Saturday when you came crashing, cut down to the back fries. Eyes are bloodshot and you're letting voice deep. Said I won't blame you now, but I caught you cold somehow. Then you jumped right in. Oh, I wanna give you all of my love. But I watch you sink as they swim above. You are the land, I am the dive. My heart is heavy when you're high. So for me, why won't you try? Oh, did it die, die, die? Did it die? Said you're sorry, you were drinking to the day then. Only stopped to let your lungs take the heat. Said I won't blame you now, but you lost my love somehow. Then you jumped right in. Oh, I wanna give da 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 da